ariko karakanyamuneza kabageze mu zabukuru bo mu kigo citiriwe umweranda Elisabeth kiri muri zone rohero mu gisagara cha Bujumbura aho bari bagendewe n'abakenyezi bakora mu bitaro Polyclinique Centrale de Bujumbura abo bakenyezi bakaba bari bagiye bitwaje agakemanyi kagizwe n'imiti ibyo gufungura hamwe n'ibinyobwa nyuma yo gusangira akanyamuneza ku munsi mukuru w'abakenyezi abo baganga bo mu bitaro Polyceb baciye bapima bongera baravura bamwe muri abo bageze mu zabukuru bari basanzwe bafise indwara zimwe zimwe Muganga Karita Nahimana yaserukiye abakenyezi bakorera muri Polyclinique Centrale de Bujumbura avuga ko icatumye bahitamwo ico kigo cakira abageze mu zabukuru ariko amagara y'umuntu ageze mu zabukuru abakeneye kubungabungwa kurusha ariko kandi ngo ni mu ntumbero yo gusangira umunezero w'umunsi mukuru w'abakenyezi
iki gikorwa rero twategekanije no munsi nkuko mu bikorwa vya misi yose dusanzwe twitayeho amagara y'abantu bakeneye kubungabungwa cyane cyane y'umuntu ageze mu zabukuru wiyumviriye guteza imbere umukenyezi uhera no muri ageze mu zabukuru kuko yatabawe twebwe no munsi ntituri baturiko turagira umunsi mukuru niwe batwibarutse niwe batureze n'icuti nico gituma rero twashize imbere aba nk'abandi bose wabakeneye ubufasha bwacu bakeneye ko umukenyezi w'imboneza umukenyezi azi akamara afise uruhara rw'iyo mu iterambere ku gihugu no ku isi yiyumvira n'uwo mukenyezi atagifise izo nguvu zo kuja ku kazi zukwirukanga zukubaho kubera inguvu ziwe ni muri iyo ntumbero twatoye iki kigo Hospice Saint Elisabeth gisanzwe cakira abantu bageze mu zabukuru ni muri iyo ntumbero rero twaje ngo tubagendere tubibutse kuno munsi ari munsi mukuru w'umukenyezi bahimbago hamwe natwe kandi no muri ako gakemanyi twabashikaniye harimwo n'ubuhinga bwo kuvura duheza tushikira umwe tukaraba ibyo babyihuta mu bimu hanze byerekeye ubuvuzi tukengurukira ibitaro Polyclinique Centrale urwego rwo hejuru badutegereye agakemanyi agakemanyi nk'ibitaro ikizi imbere ni imiti twazanye imiti ikenewe cyane cyane kuri abo baba hano bageze mu zabukuru twabashikaniye agakemanyi nk'uko mubizi abantu baba ngaha duhereye kuvyo abarongoye iki kigo tuyaga kenshi n'abantu babaho kubera ubugwaneza bw'abantu kubera umutima w'urukundo w'abantu nico gituma mu byo twatekeye harimo kandi ifungurwa ibinyobwa bishigikira umuntu wese ageze mu zabukuru atamikoro afise atari umutima mwiza w'abantu umutima w'urukundo ubayeho atoshobora kubandanya iminsi yiwe y'ubuzima
abo bageze mu zabukuru barashima kubona babiyumviriye ko
nuri twabashimiye nguko natwewe n'abayezi nta kintu badutiriganako nuri namwe mubabashyigikira mujye mubabatera intege hari umuntu utamba yiro yaniwe atamba nabi nawe utamba yanyuma hari uwiwe atamba neza kuko bafite n'umurava mubera cyane cyane umuntu wese ku giti cyiwe heraba umunsi mukuru w'abakenyezi none natwe ngaha ahego umukenyezi burya imana ihavuye aca atonda none namwe turabashimiye tuzobasabira kwarugira byose tutashoboye kuzogituma ubishoboye kandi mu rundi ayama yabitugiriye hayo nta gutanga icyo adafise murakabiri ibyo mutanga n'ibyo musigarana mubwira amasabo mubwira inama mu rugo
no mu burongozi bw'ico kigo barashima iyo ntererano mama Maria Manirambona anasaba uwo babishoboye gufasha abageze mu zabukuru kuko baba bakeneye gufashwa mu bitari bike
turanenzerewe cyane kubera aba bantu barangurira ubutumwa bwa misi yose no kuvuga umurimo yawo ya misi yose muri Polyceb Polyclinique Centrale turahimbawe cyane uyu munsi twabise ko ari ntamuheba ntamuheba no kuvuga ntibigera batwibagira umwaka wahera baraje n'imbere yaho baraje misi yose umunsi ugeze umenga n'umutwaro menga ikasibo babona baraje ngo banezereze aba batama n'abatamakazi dutunze muri runo rugo nabo nyine baramaze kubamenya baramaze kubamenyera mwabyiboneye ko nabo bakenguruka cyane nanje rero ndabikenguruka cyane nyine batwitwarika mu mpande zose batuzaniye imiti batuvunya kanyota batuzaniye imfungugwa ikoresho by'isuku n'ukuri Imana baduhezagirira gutunga abantu 50 baraho bicaye bakenewe kugaburirwa kugirirwa isuku bakenewe gufashwa mu mpande zose kuvuzwa ushawumva ko ari gikorwa kitabacoroshe nticoroshe na gato none rero ingwane ntituzibura kubera iki gihe aho tugeze urabona ko abantu barakenye dusha tubibona rero twe tubibona gusumba abandi kuko twari dutunzwe nuko haze haragira umuntu ahicisha uwuzanya agasukari uwuzanya agasabuni ariko ubu turabona ko abantu si kirenga haba abajeje intwaro canke aba Kristu bwo kwibuka yuko aba bantu bari muri iki kigo ndetse no mu bindi bigo n'abacu na bene gihugu n'abakristu bacu mugabo bageze aho batagishobora bageze bakeneye ikibunganira none rero abo bishobora bohicisha bakaduha kamuhare ufise agasabuna katugemurira iyo bakoze
icyo kigo kikaba gitunze abageze mu zabukuru bagera kuri 48 abatamakazi 35 hamwe n'abatama 13.